What's up, guys? Welcome to my channel. My name is Rhenny X. You know what I'm here. So drop a like for me if you enjoyed this video and subscribe to my channel for more funny content. Let's go.
Chime ya popo.
Ani fanya gini kile bara kwa. Adi kwa namna.
Eya tunuku. Itare raftam. Ere ke utare tazandram. Pako ya nego ba ega fego na puta. Eh? Ani kuko price na bara wale me. Chime bua don bikan.
How could you? Eya tunuku. They were on price. I'm going to get you that to buy. Nji apu ke tere tazandram. Oh. This is the case of COVID-19. Kerian memegeta. Kerian ge memu angra ge megen jaza fya. Ebu jin. Kerian ko bodo wea. Obulo ye ne kwala hore ba. Ona ara uche ti ko. Dipo ino ye ti che fogo. Skibo aya kun na uno boda. Kuna ko wala mo fuma. Duba ibu ko mi sabra le bat. So therefore, I will change my name, Dike. Oye, uno mo hace mo wana ataka. Ebu jin. Dike, ono lo kari bea. Mwana atakara wuziri lem. Mwana mwana atakara. Maka mwa bula na atakara la sefe ya. Okene de. Ifa yi chuku. Yaki mwadu mwune kako yi askre. Mwunu duwe ba ya na wano wana wa ifo una abata. Na mwana negi jebeti.
Mpa, adi kwa namba. Iya first time yi nego ya askre mni mula. He. Enu go chatu.
Ana adiki kiri smart Ifeanyi. Mwadi asi sukuwe ba.
Mwaka isi nige hapu maka. Adifa hapu kwa maka wa. Eju kumtine kia yodo wa. Upa mwa yore kiyengo.
Apu na mu. Iyi ina sumi English. Eh? Jiyeva bala kwa tuleo. Ane kuyo tayari katorizu ye mwari roshi. Apu wapa yuntin. Ane jia wama uwa. Kene beba.
Ina chuni ne merwa.
Mami fa ina gari bae ni ugwa mnena buwego. Ina ba mara zarele gubitas. Baeza ni chodo gubitas. Ne muka hadila puketa. Eche ba mo lipasa. E ba ga ngwagi. E wa wa yule ba mana wa mboga. Ana u bof bof.
Apo na unke. Apo. Ni bo na kwala ga mana na ye mere mma ga na ba wanna.
Ago ba wanna. Ne di blue case aga ni ho ge o ki jara ya ka solve this case. Ai u mara na e kwa ba mbiri. Ai u mara na e kwa ba mbiri. Adi buru we na drive. Awo drive ke.
Ago ba ka bo kwala ya no. Timi na we ba 2 minutes man. Iba haka, peririm, nyanya.
Eji afoka mbala gespo. Ima nego neme wanya omambili. Ima neule kike sita ike care of your wife. Mwanya tutu mbili kwa jule kia frivya. Mwanya kato no to water supply. A supply ike mbili. Ha? Kike ike sinu wanya, ordinary take care of your wife alaga yo. Isuru mabobia na kuwari. Eme sili bala bala. Aku bagini uye kari pitala nari yari. Ha? Iyo wakala kamko gini. Kike uno so sacrifice kangene hende mwa. Everything them are not worried about. They are the one you are so. Oh, you go on a bummy. I'm going to get a bummy. I couldn't be a bummy. I'm going to disturb them. I can't put any member.
Yeah, when I am them money, they put a Dubai and I thought always you. Oh, yeah, when I am them money, they testify and I divide you always you. Dubai, one name in out of wine. In out of wine, one name. They would him. They will come on once in a quarry every year, the lively. Ahi ze chuku na meji eti ya mumbia Dubai ya. Mwabula nele mayana maa sore hivo. Sorry please, I cannot withdraw. Oga wano mwaya. Makana ibu maazi nkiti na Dubai ya. Hebe gutu. Yudu na juli ya mawasa ya. Hei uchim. Agerede, agabafuru da abafu. Idena aguleri. Onyishi, ikuwa kwa nanu mnaka Dubai si ebu wako. Dubai hine ebu kwenye nako. Awe ni maizi vloko na ba. Ima agujua mwoyi. Eh, which I'm never open, can I go to Punka? I got there. He had a panel for me. But I cannot withdraw. I'm sorry. It's your bed, dear mom. Oh, I'm not the lizard. Oh, I will break it. Oh, I'm not the lizard. Oh, I will break it. Can you get anybody come get sitting in my hand? Make the way I have got. Run ahead here. I seem to turn around about that. Here, close to 30 minutes now. I'm from this girl. I'm from this girl, Anya. I'll be a lady. I'll kiss you, man. Abby! Kama mena nolu, aure cha ziputa. Waka tano foto kuputa ta hena alam naka kiputa turumia. Biko butu hena na ato wako mena. Wake nade, kene beba. Aku bakeri kike zilu skadi ya. Mwaya anonake waka tano foto kuputa. Wana aputa. Apande ya duna ya nolu mugu hati kuku. Mana lokala ya da. Abi, mwa kupu wala naku. Ema abula unoki, tesora beko waka tana. Ekwe sumura ya mupufalo. Ina tege kwa kine higoke tu sunja roro. onye nwụrụ anwụ na-aga ije tungad nna enwekwara ihe nwoke na-ana ahụ fọdụ biko kedu ike bụ na nwaanyị ga-ehigide ụra n'abalị ote dị ya dị ya gụwara ya egwu enugo ọchatụ ee ka m mụwa na-egwu ka mma ma nwee nke mma mụta egwu m meji ebido kịta ututututuketuke ịbara mmanwụ ibiba karịa iwi awụrụ egwulo ihe ebelebe egbu na chi egwu agbado ọwụrụ egwulo kedu egwu mgbagoro nwaanyị ka o were ahụra n'abalị abụ ka egwu mgbagoro ya ama mma ọ ga na-ala nke gana pọtado pas garị ọga dọrọ na wiu ido hapụ ọwụrụ egwulo ka m kụziere egwu nke m nwaanyị ga-anakpụ ịmanwụra bụnye wụra mụsụ ga-anakpụ
azụba nwoke dị mma o kelekwara ewekwaliwe na mgbọrọ nwa gị ka ọ gatụrụ m ozi
abi agwago nke agbaziri Ifeanyi Chukwu abịa ebe a na Ifeanyi Chukwu epeka agbaziri dị zuo ya abịa ebe a ị chọrọ imebiri m Ifeanyi ọ gịnị kwa ga-erebeba abi ga-erebeba ị na-emeba abi nwanne m enweghị onye gwara na ụlọ echenji gị aka mgbe ụnụ ya wụrụ ụnụ agbọtara gị ụmụazị a na-agba ọta agba egwu ugwe akụ ụnụ bịa nụ oya na-ekwe ihe ọ na-ericha o jikwa akwụkwọ unere n'aka e nwere anya mgbara onwe m krismas biko Ifeanyi ngwa 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 gara ya ozi ihe ọbụla ọ dịrị gị mere ya ozugbo agụba enweghịrị nwaanyị frantụrụ ya mere gị gaị merikee ụmụnwa kọlafọ narị a ka ikwuru ọnụ gị nwatakịrị ka ahụ vitamisi Ifeanyi nwere gọọmenti ya
mba akwa ịbawala ebe ahụ esi m abala m ga-akọrọ ya mma m o m ga-akọrọ ya mma m
nwoke m wiri mma febrite ebe a odogwu peters ka nwoke nwee ike na-acha acha n'ihu ọrụ ka nne ya eye kareza ewuchi m masaji mesinu ka atọgbu ụnụ m masaji mesinu ka atọgbu ụnụ m nke ahụ kaị nke ahụ pesinal ọ na-eye kwe m masaji mesinu nke a dịkwa iche biko masaji mesin ezu onye gwara gị na odogwu peters ka m na-ala ya masaji mesinu nke a amakakwanụ ọ na-amasaji gị ọ na-awụ gị ya febrite nkwụ ewuchi m otu a na-azụ ebere kụwa ndị mmadụ ji na nna awa awa mmechie ndị ahụ biko ebe ọ bụla ị hụrụ m ọwazie m agụba ọ bụla ka a na-akpọ agụba agụba dị nsọ ma ịkpọ m agụba ụmụnwa ewuchi m nwoke dị shap ana m acha acha ka ihe ọchịcha
helo mpa akwa ị nọ hospital ka ebe ichi wetakwanụ fon iji akpọ m
otoro gbabịa gị anya ebe a nwoke m onukwu a ga-ezi ka nzi gị ozi nchọrọ izi gị ka naanị ka anyị yipụrụ ihe sidee bifo gawa hospital were ego n'ime ebe ahụ gotere m odogwu peter at wan katon buru ya bịa ọ na hospital ekwekwere ka mmadụ ọ gị
mba anaghị m aga ịsara gị nye odogwu peter ị na-aṅụ drip
bịa nwoke m n'anya wụrụ m onye okeokwu ịma na mụnwe nna gị agụba agara m ala ka ikwu okeokwu ị hụrụ mbata n'ụlọ ahụ esee ngiriri adọrie gị ka agụ gotere m odogwu peters ebe a na ọgwụ ndị a na-enye m anụ na-arụ ọrụ ọ na-akọtu ịma n'otu gị na-agụ ịma na odogwu peters na-arụ ọrụ ka ọ bụ agbazikwere m iwe o ụfelu nwụrụ anwụ ekwesị mere nwa o nwere ka mata ebe a abaghị ịma ọ na-ahụ m nọrọ otu a ndị mmụọ ozi a na-agụ m apụ n'isi mekwe ihe na-agụ m n'isi ugbu a chọpa n'ofe yarisno ọdawe tu diskọrịja akwa mpi na chọpa n'ofe taya gwologwa ezigbo nri onye nwaanyị mbakwa aya ga emeli ya ha chọpa n'ofe kwa uwe ugbu a ka ụmụazị dọkasịa mmadụ dịka onye bụrụkwe nwa ya kwụ ọrụ ụgwọ ya ọrịa biznes ebe onye na-arụ ka ọ na-awachi agụba kedu ịdị ka egwuru ọrụ n'ezi helo onye na-ekwu nne biko spik klaud a na-ama anụcha anyị na-ekwu ịzọ nke ịrụ
ọgịnịkwa
nke ịrụ ka ị na-agba ọbara dịstaị ma ọ dịkwa na mma ubi agụ ihe isi ewu isi ndị agụ ihe isi ewu na ụgwọ ka usi adị atlet ị ma na iwe blọdi fu nke ịrụ just few minutes ago ka a ka mere naijiria wee dọkara m tiketi ihu n'azụ obi ekwe gị na-atị m gị isi ewu e hatles gi like you ụmụgwara m obi adịkwa m ma kiru anya na-achịkwa m ọkụ mmegbu igwe gị aka na ya kiru bufalo
You'll finally get us to come to the end of this conversation.
Comment down in the comments down below and write more in this video. We always want to thank you guys. Subscribe and like this video. See you in the next video.